bunga bunge siyachu dutere neza kukira twongereza umwimbo no batonze bukurima neza bongo koresha ishagara umwavu w'ikirundi no w'ikizungu.
Chuti na mwagenzi, muriko murakurikira na insamirizi, turabahaye ikaze mwese muri kino kiganiro kigiye kuba yagira kubijanye no kuryohora isi hamwe n'ubuhinga bwiza bwo kurima kijambere buzofasha abarimyi kongereza umwimbu mwirima ry'agatasi no mu gukingira isi yanyu. Uyu munsi rero mukurikirana ikiganiro kigira kabiri gishimikiye kukurima hamwe no guca amabango dukikamika benikoreshwa gishwagara. Ikivugo cya kino gihe naco ni tubungabunga isi dutere neza kugira ngo twongereze umwimbu n'ubutunzi. Imbere y'uko rero tuja mu idonido rya kino kiganiro hano muri studio turi kumwe n'abatumire, reka rero tubahe akaryo duhereye mu buryo bwanje bashobore kutwidondora.
Murakoze cyane. Nkaba nitwa Niyonkuru Anise, nkaba ndi umukozi wa Tubura, nkaba njejwe gukurikirana no gutegura inyigisho ujyanye n'uburimyi.
Ego me, turi kumwe kandi n'undi mutumire hano mu bubafu, reka nawe tumuhe akaryo ashobore kutwidondora tumenye uwariwe.
Ego, murakoze cyane. Jewe nitwa Ndayishemeza Fidel, nkaba nkora mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu gisata kijejwe ihimiriza no gutanga inyigisho zifatiye ku bushakashatsi.
Ego me, murumvise abatumire bacu dufise, reka rero tugire ko nk'abagi bibisahira. Ikibazo cya mbere tukibaze umutumire wacu yavuye muri Tubura, mbega umururazi w'isi ni iki?
Kumenya umururazi w'isi ku barimyi ni ikintu gihambaye cyane, kuko umururazi w'isi uratuma igitegwa kidakura neza. Muri ico gihe rero tuvuga yuko isi iba ifise umururazi iyo iba iri ku rugero munsi ya gatandatu, niho tuvuga yuko isi iba ifise umururazi. Muri ico gihe rero igitegwa ntigeheza ngo kironke ivyunyunyu biba biri mwisi, kuko imizi ntiheza ngo itore ivyo vyunyunyu. Hanyuma rero hariho n'ibyatsi usanga byerekana umururazi w'isi bimera mu murima, ibyo navyo twovuga ishinge canke ugwire. Ikindi nokongera ko nuko kandi isi irimo umururazi akayaga ntigaheza ngo kinjire neza, kandi hari n'utunyabuzima natwone bidakunda yuko dukora neza mu gihe isi irimo umururazi.
Murakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo reka tukibaze, umutumire wacu yavuye mu bushikiranganji, mbega kubera iki umururazi w'isi ari mubi?
Umururazi w'isi iyo ubaye mwishi ni mubi cyane, kubera yuko uburyohe bw'isi bugabanuka bitewe yuko iyo umurazi wabaye mwinshi ibi ivyunyunyu biba biri mu kuzimu biba byagabanutse, navyo biba byatewe yuko habaye inkukura canke iyo ibiterwa vyatwaye vya vyunyunyu mugabo ntibisubirizwe. Rero muri ivyo vyunyunyu turasangamo icunyunyu gikomeye cyane citwa Nazote cyane na Rubabi, tugasangamo icunyunyu vya fosfor, vya potasium, vya magnesium. Ivyo ni ivyunyunyu ngirakamaro ku biterwa. Iyo rero umururazi ari mwinshi ivyo biba vyagabanutse cyane. Hanyuma intumbero ya kabiri, iyo umururazi wabaye mwinshi hariho ubukoko, ubwo bukoko nabwo uraheza ugasanga ntibugwiriye bwabaye uke cyane bwapfuye, kubera atacunyunyu bushobora kuronka bukoresha mu kuzimu. Ubwo bukoko busanzwe buhingura isi ni ubukoko usanga bwikina mu kuzimu, ugasanga harimo n'imihora mu kuzimu, nihajye usanze ukubise isuku ica yinjira. Ubwo bukoko bwagabanutse ni hamwe usanga isi yabaye urutare, maze n'amazi ntashobore kwinjira mu kuzimu. Ikintu ushobora kwishura ko nuko iyo umururazi ari mwinshi umwimbu uragabanuka cyane, kubera ibiterwa bitaba byarose bya vyunyunyu. Umwimbu rero ucusanga wagabanutse. Kugira ngo rero dushobore gukosora uwo mururazi nuko twoca usanga turiko turatabira tugashiramwo nishwagara hanyuma tugashiramwo umwavu w'ikirundi canke umwavu mvaruganda kugira ngo dusubire twongereze ibyunyu byashoboye gutakara kugira isi igume iryoshe. Ego
murakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo kiri gatatu mu burimyi nakaye kamaro ko gukoresha ishwagara. Icyo kibazo reka tukibaze umutumire wacu yavuye muri Tubura.
Akamaro ko gukoresha ishwagara mu burimyi nuko abarundi bose bamenya yuko ishwagara bategerezwa kuyikoresha kuko ishwagara irafisa akamaro kanini ya cyane mu kugabanya umururazi uri mwisi. Muri ico gihe ishwagara yushize mwisi isi iragarukana imero yayo hanyuma ibi ivyunyunyu bikagaruka igiterwa hanyuma wagiteyeho kigatora ivyo vyunyunyu neza atangorana hanyuma mwico gihe numwimbu uraheza ugaca wiyongera kuko umururazi w'isi uratuma koko umwimbu tiyongera. Nuko kandi kiri naco abarimyi benshi babona yuko menga ishwagara ni ikintu gisanzwe ariko mugabo mu burimyi ishwagara ni ikintu gikomeye cyane. Ishwagara iratuma imero y'isi ihinduka ikamera neza hanyuma n'igiterwa igakora neza umwimbo gaheza ukiyongera.
Yegome umutumire wacu nawe yavuye mu bushikiranganji mbega nuhe mwanya mwiza wo gukoresha ishwagara hoho ni gute twayikoresha?
Umwanya mwiza wo gukoresha ishwagara ndashobora kuvuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ishwagara urashobora kurikoresha uri kurarima harya urima urizikana. Ibyo rero birafasha cyane kubera yuko uguhomba ryashwagara ari gukeya. Iki nacyo urashobora gukoresha ishwagara urishanje hejuru ku busize waramaze kurima. Mugabo muri ico gihe iyo haje nk'umuyaga urashobora guhomba kubera umuyaga ushobora kuritumura. Muti ni ryari twoshobora kurikoresha? Ishwagara ushobora kurikoresha hagati y'amayinga abiri uvuga hagati y'iminsi 15 n'iminsi 30 imbere yo gutera niho ushobora kurikoresha. Hanyuma ikindi giye kurikoresha byiza twobanza tugapima isi yacu urugero rw'umururazi kuva kuri pH ya 6 manuka aho umururazi abari mwinshi niho ushobora kufata uti mbega mu isi yanje noshiramwo nkishwagara ringana iki ndabiyaho umururazi ugera. Baratubwira yuko iyo umururazi uri hagati y'ibice 4 n'inusu gushika kuri 5 mfatiye kuri ya pH dukoresha itoni 2 n'ibiro 200 kuri hektare ariko bica binzana yuko dukoresha ibiro 22 kuri are. Iyo naho umururazi uri hagati ya 5 n'igice kimwe gushika kuri 5 n'ibice 5 duca dukoresha ku hegitari itoni imwe canke no kuvuga ibiro 10 kuri arimwe. Nayo dusanze umururazi uri kuri 5 n'ibice 5 gushika kuri 6 n'ibice 5 aho tuba tubonye yuko umururazi ari mukeyi cyane duca dukoresha ibiro 600 ku hegitari bivuga yuko dukoresha ibiro 6 kuri are.
Egome tugaruke ku mutumire wacu yavuye muri Tura mwavuze ivyerekeye ukurima mbega ni gute bikogwa mu buhinga bwiza bwo kubungabunga isi?
Kurima dukitse canke gutera dukitse twisunze umukobeko biratuma tugwanya inkukura cye tukagwanya iyindi imivo yose imanuka ijana ivu kumwonga. Muri ico gihe kubwishyirwa ry'ubwo buhinga rero bwiza bwo kurima biratuma isi yacu igumana kanovera kuko ntasi iba yatembye ija kumwonga. Muri ico gihe isi itembye ija kumwonga biba byajanye n'ivyunyunyu. Eko muri ico gihe rero n'igiterwa nacone kiraheza kigakura neza kuko ibyo nyu biba byagumye aho mu isi tuba twarimye. Ikindi nokongerako nuko umurimyi ahamagariwe kugabanya ikoreshwa nabi ry'isi ndimwa no kwirinda rero gukoresha ubuhinga butabereye bwo kurima.
Reka tugaruke ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganji mbega none iyo turimye kare tugakikamika tugashira iyo nishwagara twoca twizera ko tuzoronka umwimbu ku rugero rushimishije atakindi kintu twongeyemo
ego murakoze cyane kuri makare kongera dukikamika tugashiramwo ishwagara ivyo ni bimwe mu kongereza umwimbu mugabo iyo gushiramwo ishwagara sintambe ya mbere yo kugira tugwiza umwimbu yonyene aho o mu kugwi iyo turimye kare birafasha kugira ngo dute umwaka w'ukurima iyo turime dukikamitse biradufasha mu kurima turiko turagwanya inkukura rero ugira ugwize umwimbu nuko hariho ibindi ushobora gukora ushobora kuba wongeyemwo amase y'ikirundi canke amase varuganda kugira twongereze ivyunyunyu vyatakaye ikindi kigaruka kugira tugwize umwimbu nuko turima kijambere tukaraba umwanya uri hagati y'umurongo n'uwundi canke umwanya uri hagati ibango nirindi ikindi imbuto zirobanuye kuko naho wabarimye neza ugakoresha imbuto zitarobanuye aho ntushobora kugwiza umwimbu rero ibyo byose haba imbuto irobanuye cyangwa ishwagara utegerezwa kubikura ku bantu babidandaza bazwi bazi ibirimwo bikwiye neza ikindi naco ukamenya igitigiri c'intete ushobora gushira mu kinogo kuko iyo ushizeyo igitigiri cishi ni hamwe bimaze kumera bica bicuranwa vya vyunyunyu hanyuma gacu usanga ibitegwa ntibibaye neza
ego none kabarimye bidoga bavuga ko kurima canke guca amabango ukikamika ko bibaruhisha kandi bikabafata umwanya munini mbega mwebwe mubivuga kwiki
ica abantu bamenyereye kugira ugihindure ari kintu gihambaye kigoye cyane harya biragoye guhindura akamenyero urabona yuko barima baduga twayivuze yuko bituma inkukura iba nyinshi urumva iyo uriko urarima ukitse ivu riguma mu kibanza ntiriheza ngo rishunguruke amajepfo muri icyo gihe usanga nuko isi iguma itera ihanamye bigabanuka aho rero ubwo buryo tuzoguma dubandanya duhimiriza kugira ngo abarimyi bamenyere kurima bakitse kuko ntibinagoye kandi nta mwanya bitwara usanga umwanya ari nka wa wundi mugabe ibyo ni byiza kubera uba uriko urarima mu buryo bwiza kugira ntutakaze isi naye handi urimye utumbera umudugo usanga isi iguma imanuka itemba epfo aho utarimye
reka ubona tugaruke ku mutumire yavuye muri tubura mbega kurima ukurikije amakika canke ukurikije imikobeko bifise akamaro akahe
kurima ukikamitse birafasha kugwanya inkukura muri ico gihe amazi ntaheza ngo atembane ivyunyunyu kumwonga kandi harasigara utudunduri kuko uba warimye ukikamitse muri ico gihe rero nibitegwa biraheza bikaronka ivyunyunyu bikwiye hanyuma umwimbu ukiyongera
yego tugaruke ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganji mbega mutegekanye iki mu gihe abarimyi batokubahiriza akamba ko kurima hamwe no guca amabango bakikamika
mu gihe umurimyi atubahirije ubwo buhinga nta bihano dutegekanye murazi ko guhindura kamere k'umuntu canke uko abantu bari bamenyereye gukora ikintu bifata umwanya rero tuzogerageza guhimiriza abarimyi mu kubereka akamaro k'ubwo buhinga gukurima bakikamye hanyuma tugume duhimiriza ukuntu iyo urimye ukikamitse ryavu wasanga riguma rimanutse nibyo tuzoja tubereka kuko ivu ryo hejuru biba birimo uburyohe bwinshi urimye ukikamitse bwa buryohe rero bwisi bukaguma hahandi naco gituma tuzoca tugumana isi ifise akanovera kugira n'abana bacu bazosange iyo si ikimeze neza igifise akanovera
imbere yuko tuja mu isozera rya kino kiganiro tuje mu mwanya wo kumviriza agakino kajanye no kurima eka n'akamaro ko kurima no gutera dukikamika be no gukoresha ishwagara
Tubungabungisi yacu Dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi ukuri mane
Rosa we
sabwe sabwe
kumenga uri kurarima mwisi irimo ibyatsi bigaragaza umururazi w'isi ndimwa
gute
ubwo utegekanya kuzoshira mwishwagara mwirimariza
oya Paulo nawe jewe narayishizemmo mu myaka iniheze rero nibaza ko kibandanya gukora
oho umviritsa roza
za
ni byiza ko dushira mwishwagara
ego
rimwe mu bice bine byirima
eh
ni kuvuga rimwe mu myaka ibiri
aho
birafisa kamaro
Paulo jewe nabumvije ndahajya hijya nibaza gukoreshwagara atakamara jewe nta niyo ndigera nkoresha
mwana wa mama haciye imyaka n'imyaka turi misi yacu rero igendira takaza ibyunyunyu ngira kamaro
ego
kubitegwa bigatuma isi igendira tituka
eh
ishwagara rero ituma umururazi w'isi igendura gabanuka
eh
igatuma kandi gitegwa gishikira ibyunyunyu biri mu myavu y'ikirundi n'ikizungu
kabundi
emwe ntabwo narinzi ko gukoresha ishwagara biri mu ibyo byiza byose reka nanje mpindura ingendo nze ndakoresha ishwagara mu mirima yanje
bagenzi iyo tubungabunze isi yacu tugatera neza bituma twongereza umwimbu n'ubutunzi
aho turanyuzwe
tubungabunge isi yacu
tuyibungabunge
neza kugira twongereza umwimbu n'ubutunzi ukuri mane
Inyuma rero ya kagakino meje kumviriza abarimyi bamwe bamwe barashinga intahe ku nyigisho z'uburimyi baronkejwe n'umugambi wa tubura kandi bakaba bishimira utwigoro bahabwa
Jewe nitwa Karenzo Odette nkaba mfise imyaka 38 nkaba mba ku mutumba wa Kinyana twebwe mu kwinjira mu mugambi wa tubura twari dusanzwe turima jojuta dukimbura ibintu bidafashe hanyuma ahe nyigisho ziziye bakaduha inyigisho z'umugambi wa tubura twaciye twinjira kandi twarabonye akarusho kadasanzwe twahisemo gukoresha ishwagara kubera hariho ahantu hari isi yatitutse kugira ngo isi isubirigire akanovera ubuhinga bwo gukoresha ishwagara tutarakoresha ishwagara mu bisanzwe twararima ntitwimbure ariko ubu utumaze kumenya umugambi rwo gushyiramo ishwagara harakarusho kacikaza isi yacigarukana kanovera twebwe uko tubora yatwigishije ahantu hasanzwe hari mitumba ihanamye turagenda tukabanza tugaca imikobeko hanyuma tumaze guca iyo mikobeko dusha dutera ko ubwatsi utwatsi bagaburira inka atari teresa ku mucanke urubingo kugira ngo tubandanye dukingira isi ndimwa
nkuko twabimenyesheje mu ntango z'ikiganiro muraronka rero amahigwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye hamagara ku nimero ya tubura itariha 31 ubusa 9 31 ubusa 9 hama mutange inyishu nziza ku kibazo gikurikira mushobora gukoresha umuhora wa Econet canke Lumitel hanyuma mutange inyishu nziza ku kibazo gikurikira mbega nizihe ngaruka nziza kwisindimwa mu gihe dukoresheje ishwagara hamwe no kurima canke gutera dukikamika turabasavye rero ko mwoduhamagara ku minsi y'akazi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mu masaha y'akazi kuva isaha 2 zo mu gatondo gushika isaha 6:30 cyangwa kuva isaha 8 gushika isaha 11:30 kugira ngo mwishure ku kibazo c'iki kiganiro twamenyesha ko tuzohagarika kwakira inyishu z'ibi bibazo itariki 13 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi 2024 turi mu mpera z'ikiganiro cacu ariko ntitwogenda abatumire bacu tutababajije akamu batera abenegihugu canke abarimyi reka duhere ku mutumire wacu yavuye mu ishyirahamwe tubura
ego murakoze cyane kukamutwa tera abarimyi nuko abarimyi botegura neza irima kuko uteguye neza irima ni naho n'umwimbu uyongera mu gutegura irima rero nuko bakurikiza ubuhinga buhimirizwa nko kurima dukikamitse ndetse no gutera ibiti bigwanya inkukura muri ico gihe tubikoze uko nuko ibitegwa biheza bigakora neza ndetse n'umwimbu ukongerekana ikindi naco nokongera ko nuko twoza turakoresha nishwagara mu gihe isi yacu irimo mu rurazi aho ni mu gihe baba baduhimirije gukoresha ishwagara mu burere duherereyemwe ikindi nacho nuko mwoca mutangira ubunyene gukingira isi zanyu kugira tuzogumane isi meze neza no muri kazoza
ndi kubona twakira undi mutumire wacu yavuye mu mushikira nganji ikanawe agira kamo ateye abarimye
nte yakamo rero abariko baratwumviriza na cyane cyane abarimye bikangure bakoreshe ishwagara kugira tugarukane uburyohe bw'isi yacu
ari niho turangirije kino kiganiro cyari kiganiro kibaha ubumenyi kukurima no gutera dukikamika be no gukoresha ishwagara
Monico Faun Tura Tiutire gutegura isi yacu kare Muguca imikobeko Muguteri vyatsi bikinga inkukura Mugushishwagara mundimo Mugutegura umwavu w'ikirundi Nibisasi zovye bitegwa Kugira tunagure isi yacu aribwo butunzi bwacu kakazoza
tubungabunga isi yacu dutere neza kugira twongereze umwimbu no butunzi mukurima neza mugukoresha ishwagara umwavu w'ikirundi
No way
can song go
This song's a
way in the beats I'm getting
my heart in more Noble can't get a sing Yeah, it's a way Yeah, it's a way Kandi kingi ye dukoreshe juhinga bwiza kirima tuzogiri sifisi vyo nyonyo kishi chane ibika kabombera no mugihe curuzuba imbuka chane dukora numwete dorage isi nziza abana bacu
Tubungabunga isi yacu Dutere neza kugira twongereze umwimbu No butunzi Mukurima neza Mugukoresha ishwagara Umwavu w'ikirundi No w'ikizungu Twisunze ubuhinga bwiza bw'irima Harimo no gukingira isi
Bitange cane mwitera Mukubahiriza amatandukanya meza Mugukoresha urugero rwiza Kumwavu w'ikirundi Kumwavu w'ikizungu N'igitigiri ciza c'imbuto Tirobanuye mw'ibango Maze tuzogira akanyamuneza Imbura
Tubura yemwe tubura Umbesha! Oh!
Tubungabunga isi yacu
Tuyibungabunge
Dutere neza kugira twongereze umwimbu No butunzi Mukurima neza
Nimuze turime
Mugukoresha ishwagara